Hei nō rei, tiwi, kōrero ia mō ngā pakehiha hei āwhina i a tātou rangatahi ki te kimi mahi. Nā, kei te kimi whakangao te pakehi o Hikurangi Enterprises i tēnei wā, hei tautoko i tā rātou whāinga auaha. Whāinga mō rea hoki ki te whakatupu ki te waihanga hoki i te taru rau hea hei rongo wā. Hei wai, e tono ana rātou i te hunga whakangao o te tairāwhiti tonu i te tuatahi. Me te aha, hei tā Krystal-Lee Brown i tēnei wā nei, neke atu i te kotahi miriona tāra kua tai atu ki a rātou i ngā tāngata me ngā rōpū tonu o te tairāwhiti.
E hara tēnei toa i te toa takitahi, engari he toa takitini.
There was really strong support there from the villagers, from the rural residents, and so everyone was buzzing about that. Just before five, we hit the million mark.
Nā te kamupene no Ruatoria ara a Hikurangi Enterprises Limited, te tono ki ngā uri o te tairāwhiti, kia whakangao pūtea ki tētahi o ngā peka o te kamupene, ko te hua whakamutunga, ka riro i te kai whakangao te kotahi hea o Waiapu Investments ma ia tāra whakangao. Hoi anō ara ngā mōreareatanga.
And it does depend on the legislation changing. We had the select committee presentation last week. We went down and had a lot of support there from both sides of the House. Labour and National MPs on that select committee seemed very supportive and positive about creating a domestic industry. Met with the New Zealand First MP who said their party is fully behind a domestic medical cannabis industry.
Neke atu I te rimarau, rimatekau ngā uri o te tairāwhiti, kua whakangao pūtea a kotahi miriona, 35 mano tāra kua utua ki te hokohea. Hei tā tētahi o ngā kaiwhakangao, he maha o ngā hua ka puta.
Kaupapa tēnei e tāia te whakahoki mai a tātou mokopuna a tōna wā. Ko ini te take whakapauau aku kaha ki te whakangao pūtea, me kore noa e puta he hua whakarau ora, kia toi tū te whenua, kia toi tū tātou te tangata, kia toi tū a tātou ake tikanga.
Ko ngā whāinga he kohi I te 2 miriona tāra mai I ngā kaiwhakangao puta noa I te motu. Mō muri ake ka tuku atu te karanga ki te ao, e kohi ake te pūtea katoa e wawata tiana, kia whakatū I te tahi whare pūtai ao rongoa.
We can't make any guarantees about when we'll make money. We've got to be very careful about that. There's legal issues with making promises that you can't keep. But, you know, the financials that we've done to date with the significant export orders that we have in place, we're pretty confident that we can provide a return to investors within 2 or 3 years.
Hei te whitu karaka I te pōnei ka tūwhera te ara ki te utu I ngā hea e toi mai ana I te 2 miriona tāra e hia hia te ana ki ngā iwi o Aotearoa. Krystal-Lee Brown, Te Karere.